Exodus chapter number 19. Exodus chapter number 19. Exodus chapter number 19. Chalo funde la kepa verse number 16.
Verse
16. Verse 17. Uzaphela 18.
Wathi ngomhla wesithathu kwakusa kwabakho iindudumo nemibane nelifu elinzima phezu kwentaba nesandi sesigodlo esomeleleyo kunene bagubha bonke abantu abaseminqubeni uMoses wabakhupha abantu eminqubeni baye kumkhawulela uThixo bema emazantsi entaba Intaba yesinayi yaba ngumsiho wonke iphela. Kuba uYehova wehla phezu kwayo esemlilweni. Umsiwayo wenyuka njengomsi weziko lemputo. Yanyikima kunyele yonke intaba. Kwabakho isandi sesigodlo esane sisomelela kakhulu. Wathetha uMoses. Thixo wamphendula ngesandi.
Bawengcwele. Ngcwele Nkosi Satana. And the slum bati Pentecostal Church. Libandla likamoya. Asilo bandla wena le program njalo. Kodwa sibe bandla likamoya. Into yethu okanye uya insika yethu esime ngayo. Sime ngamandla kamoya oyintshukumo. Now ngenxa yokuhamba kwamaxesha ke ngoku kwahamba namaxesha kwangenelela inkonzo le yakhula kwahamba amaxesha inkonzo yakhula apha ekukhuleni kwayo ke ngoku inkonzo kwangenelela ke ngoku nezinye izinto ebezikade zingekho ekuqaleni
njalo
qha kaloku xa kuye kungena abantu inkonzo ikhula kuba khona izinto ke ngoku ekufuneka okanye abazanazwa abanye ebezinika isidima kulaa ndawo asuka kuyo le nto azanayo shem irayithi ibinika isidima kulaa ndawo asuka kuyo xa efika apha kuthi afike esethu isidima singafani nesiya kule ndawo asuka kuyo athi ke ngoku xa ethetha le ayinasidima ayifakele ke ngoku laa nto yala ndawo asuka kuyo yesidima ukuze ke ngoku ibe nesidima ibe ibe yinto leni kathi ngeke kusetyenziswe ke ngoku amacebo abantu nophinda unyusa ndiziva tshu kambe senza itshintsha ngoku ndisebenzise yabo iyavakala xa ndiyityhala emntweni kunade ndiyitye kalokuazana jon kusetyenziswa amacebo abantu yabona ke ngokandizavakala yena uzenza abantu babantu ukuphusha okanye ukuncedisa into kaThixo endlini kugcwale ukuza inkonzo igcwale ukuza abantu abafuna ukumncedisa uThixo ngoba babona le nto yakhe ingathi ngawa xa bephela bayixhasi ngezi zabo heyi nabazouza babafuna uyincedisa kanti le inqwelo ayincediswa ngoba ayiyo mntu yashiywa kumoya oyingcwele
ya
kambe abantu xa besebefuna ukuyincedisa bahambe belandelela nezono zabanye isizathu soba alandele isono salo mntu yinto ba ucinga yena uba unosiyeka into kaThixo uzawudeleka aqonde makalandele emavakalo mntu agada abantu kukho abantu abakwaziyo ukugada mhlobo umasibona uhamba phakathi kujongile mhlobo kukho amapolisa agadele umntu agadele uThixo bamgadele ngoba kusetyenziswa amacebo abantu ukuncedisa into kaThixo kanti into kaThixo ayincediswa ngoku silibandla likamoya Holy Spirit ayinguwe uHoly Spirit sofuna uthatha indawo kamoya ngoba umoya ongcwele ayinguwe and njengoba abaninzi bacinga ukuthi uspiritual ungumntu kamoya iproblem yabo amaxesha amaninzi nabo bantu bacinga bangabantu bakamoya yinto yobana ixesha elininzi akangokamoya ungokamoya wakhe ngoba sukulibala lo moya oyingcwele uthi unaye sinaye xa usithi ndinomoya oyingcwele yazi kakuhle into yoba nathi kaba bantu uthetha kubo sinaye kuphunywa eliphutha ngobafuyaeesa then xa bephuma eliphutha uyakhumbula ngoswa isibetho sokugqibela saseyiphutha yaba ukuba kuzawufika inkulu ndixela ishumayela le ndawo ndizama ukuthi kwathi xa kufikwa kule mizi ufikwe bona bexhele ixhwala so ithi ibhayibhile babeke igazi then ithi ibhayibhile uthixo xa edlula which is igelosile xa edlula uba kukho igazi uthetha ukuthi sekufiwe apha iyedlula iya kumzi ke ngoku ongenagazi then ke ngoku ithetha ukuthi ke ngaluphasiwokuva yile nto kuthiwa yiphasika ngoba kaloku ndihamba siba wena ngoku ngoba kaloku wena sekufikwe kuwe so adluleke then baphuma uisrayeli ephuma eliphutha bangene phaa eliphutha mhlawumbi be-about 12 or so xa bephuma eliphutha baphuma eliphutha beyi-3 over 3 million yabantu because isizathu sikathixo ayikuba iliphutha le yayizawuba yiyo ezawubakhulisa ukuze babeyihlanga ngoba bakwazi ukhula babemhlanga bona ekanani bakhula bona ukuze babemhlanga endaweni abazawuncutheka kuyo uba abancuncutheke abamultiply ukuze bamultiplye bona funeka bancuncutheke ukuncuncutheka ngoku babenza bona bamultiplye naliva le yes. Ezi zinto nizibonayo zihleli ibandla ngoku ibandla ncuncutheke ifanuba niyavuya ngoba thina simultiplya xa kunzima baphuma ithi ibhayibhile bahamba pha kanti uthixo ubasa entabeni yasesinayo ithi ivesi ndizawuikhupha apha ndinisezeni lwesithembiso utshiwo kubo xa umoses kuthiwa kuye nokothetha nofaro ufika kufaro athi uthe uthixo uyasikhupha apha uyakuza ufaro niyaphi uthi usisa entabeni ukuze siyokunqula ebantwaneni bakwasirayeli kuthiwa kubhekwa phi ekanani ezweni lesithembiso etshabeni lwabo kuthiwa sikubhekwa kunqulwa uthixo siphinde jo kubo siyekanani nifike nisentabeni ukuze nizokudinqula ukuze ufalo xa enivalela anivalela nathi ngoba nisiyezwe lesithembiso kodwa nivalele ngoba nizonqula mna ndifuna ufalo amelane nokunqulo nonqulo lwam nendivalele ukuthixo umenza ufalo xa engavumi kanti ufalo umelana nonqulo lukathixo xa imelana nonqulo lukathixo ivula loo nto umthombo okanye ivula umlambo wengqumbo kathixo ngoba nabani na omelana nokunqulo lukathixo ufuze ivulele ingqumbo kathixo sebethwa njengesibetho yinto obuvalela usirayeli uba angayonqula uthixo ndiyamemeza intoba ungabachukela abantu ungaphathe kakubi abantu kodwa ungazuyenza impazamo yokuphatha umnquli ngoba uthixo ujelas ngomnqulo lwakhe ungabahlupha abantu kodwa ungakulinga uhlupha umntu adaye ngamadolo phakamisa uthixo nawe because when God wants his worship. Okay, well, yeah. No. I want to touch. Oh, I'm big. Tell me what it is. How do you feel that way? You have a step. Come and we'll follow you. You check out your limits. You said me.
Yes.
Oh.
That's fine.
Okay. Come and feel that way. Verse number 16. How full the power is over. On the third day, I feel that way. Xa befike entabeni befike phaa entabeni phasi kwentaba uthi xa uthi kuMoses ujonga Moses babize baxelele into yokokubana ndiyabafuna apha entabeni funeka beze apha entabeni beze kum umoses avumele abaxelele abantu bauthixo ufuna ubone zala entabeni then ibhayibhile ithi xa besiza bezawubafutshana entaba itsho uthixo ngoba zihlambulule mose basicinenyi bathi ngoba ufuna beze apha naze nofana ziqaphele xa besiza bona asiva nto ibhayibhile eyithethayo xa besiza abachazwa bona kodwa xa kuza uthixo uyachazwa nidivile ni xa abanje babesiza bona beza nje akho nto ichazwayo kodwa xa kuza uthixo uMoses abhale sicala ufundela verse number 16 ke ngoku
16
yes
kwathi ngomhla wesithathu kwakusa kwabakho iindudumo
jo njengoba njengoba usiva kusithiwa kwabakho iindudu sumthi ndingafanuba kwakuzawunetha kwakusiza uthixo caba uza ngokuduma neendudu ungenzeka uba umxhosa uyithathele kuloo nto le mithi liyazisa izulu njengangoku njengoba ngapha ndiyabawona ukutsho ndiza ndisabonile uba amamafaya aqokelelayo
iyazisa
kuzawunetha ngezisa jonke bantuaseaho ndiqalengathi ndilibele ndiqale ngandia futsho number one kaloku apha ngokale mibala apha after 50 days bephume iliphutha 50 days after bephume iliphutha after 50 days then after 50 days bephume iliphutha ke ngoku bafika kule ntaba xa befika kule ntaba after 50 days le nto kuthiwa ke ngoku kuyipentecost bafika phaa 50 days ipentecost baqale phofu njengoba ndisazi mos ibhayibhile isichazela uba ziyi-7 ii-feast ezazikhona abayizrangela xesha 7 feast then ezii-3 zezimajor ezii-3 then zemkhawulezizayo then ezizii-3 yayipassover yile besithetha ngayipasika ibe le kuthiwa ingoyipentecost le ndithetha ngayo ngoku and then elandelayo kuthiwa yi-feast of trumpets which means that ukubuya kwakhe zonke ezinye zisezenzekile esiyilindileyo yile yokukhala kwexilongo zonke ezinye ezinjeezimajor bizele njengna ezi zimajorle ipassover yenzeka ngokuyesu wabethele lomnqamlezweni ipentecost yenzeka ngokuhlima umoya silinde ngokukhala kwexilongo ayikho into ezawuphinda isehlele i-feast esiyilindileyo ngoku umsitho esilindileyo ngoku ukhala kwexilongo andiva le ndiyesenesikuthi jonga ke ngoku nabo mamela xa uyifunda ibhayibhile izawuba ku-50 days 50 days after. Uthixo uyababiza uthi wabezenza lo msitho 50 days. Abafune ilofu ezithuza sonka. Athi ke ngokubo ezilofu zithuza sonka. Ngifuna zibe zizonka ezinegwele. Ezinegwele. Nimkhumbuleke okokoko ebesoloko ifuna isonka esingena gwele. For the very first time ngoku xa ethetha ngePentecost athi izonka ezi masibe negwele. Why ufuna igwele? Ufuna sibe negwele. Number one, you know what? Izonka ezi kuqala ziilofu ezimbini. Ezilofu zimbini zimele ezilofu zimbini zimele uIsrayeli. Zimele intlanga. So xa isithi kubo yizali neelofu ezimbini uzama ukuthi kubo ngoku apha ngePentecost ngoba ngoku ndizawuzala uhlanga olutsha. So ngokohlanga lutsha ndikufunayo ndifuna ke ngoku andisafuna Israyeli yedwa ndifuna uIsrayeli ngentlanga yizali neelofu ezimbini zombini ke ngokwezolofu ndifuna zombini zibe negwele ngoba bona ubale kuthiwe enye mayingabi nagwele nebezawuthi bona sithi abo bangenagwele but uthifuna zombini masibe negwele ukuze niyazi uba amasiko enu neekhatshazi zenu zinekhaphaza lesono kodwa sizisele kum yizali linjalo ePentecost. So bafuna beze nezo zonka zombini andikuapho ke ngobanjeleko jonga ke ngoku naw ithi ibhayibhile ke ngoku then beza nazo zonka zombini then u-5 again ngoba 50 days u-5 linambari yenceba xa uva igama ibhayibhile uva inumber 5 uyazi uba it's a number of grace so after 50 days 5 kanti uzakwenza inceba emangazayo. Number 2, eli gama eli number ithi 50 after 50 years kwaSirayeli kwaba khona unyaka kuthiwa xa ubizwa yijubilee unyaka wofuyo zonke izinto abantu bebezityalala amatyala abo acinywe. Nandivale zonke ngePentecost manje yazi ngebona lina libe kanti nihamba namthetha yePentecost ngoba wena suwucinga kakhulu ngeento ndizithethayo cinga wena ngePentecost ubatshini which means that xa kusithiwa kwehla umoya ongcwele kwenzeka iPentecost ithi xa ndisithi kuwe yijubilee amatyala okacinyiwe which means that ngoku amdelivered. IPentecost ukwehlelwa ngamandla kwabangcwele achaza inkululeko yokwenene. Number 2 ndithe kuwe kuziilofu ezimbini which means that ndize ngolu hlobo kuthixo but uthixo athi abona my weaknesses kodwa uthixo angadibaleki andehlele. Because as long as you are under the blood of Jesus, who touched what can see Jesus, I tell you, it's not perfect. God will not do it. Why do you want to do it? No, you can't do it. 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 Yes. Send a letter to. Alright. Yabona bathali kahle. Ngilangothi abantu abanenzi bayithanda indaba kaMoyingcwele, bayithanda le ntoba. But ingxaki yabantu abanenzi, yabona ngoku ndizama ukukhupha iPentecost. Ndingayiqala iphanga lamini iChapter number 2 ngoba ndifuna nonke zibale ngesiye uChapter number 2 kuncwadi ezenzo. But I'm trying to tell you intoba, iPentecost didn't start kancwadi. But kwakukhona ishadow, vele kuthiwa ishadow yayo yayingaba Old Testament. Ngule esehla pha kule ntaba yaseSinai. And from Sinai, from kule ntaba yaseSinai, uyoma egumbini eliphezulu. Xa ujonga izinto ezenzekayo eSinai, zifana nqwa nezinto ezenzekayo egumbini eliphezulu. Number 1, kwavakala ukuthuthuma. Xa kufundi iBhayibhile ithi babe ndawonye behlele ndawoninye. Kwavakala ukuthuthuma. Number 2, ithi iBhayibhile bayahlelwa kwakhona umoya. Ithi kwaba mnyama kwakhona umoya. Ithi iBhayibhile uchapter number 2, bathe behleli kwakhona isivunguvungu sikamoya esabangenelayo. Number 3, ithi le vesi kwakhona umlilo. Jili Thixo alikhumbulile ncwadi ezenzo. Ithi iBhayibhile bathe behleli ndawoninye behlelwa ngumlilo kaThixo wangaphezu kwabo njengolwimi.
Ya.
Ndiyandivale. Alright. Kwandiyeke ngokuthi. Yeke ngokuthi. Bathali kaye. Ibandla lethu. Okay, bathali bathali ngabo. Wena personal. angeke ukwazi ukuqhubeka kuhambe uThixo ngaphandle kwamoya ongcwele. Izinto uThixo ofuna uzenze this is too much for you. Zenziwa only ngumoya oyingcwele. Ufuneke ngokuba wena uvume ukungenwa ngala mandla. IBhayibhile ifundisa ukuba uqala ngokusindiswa, then ukhwalifaye for the Holy Spirit. Uba nalento kuthiwa kuba baptized, ukubhaptizwa. Ukubhaptizwa thina sisebenzisa oku bhaptizwa kokufakwa emanzini, kugqunywe namanzi. Xa sisithi kuwe you must be baptized by the Holy Spirit, sithela ukuthi mosi xa oke xa uzobhaptizwa ngamanzi funeka uye emanzini, andithi yini
bancwe?
Xa funeka ubhaptizwa ngamanzi funa sisuka apho ke ngosiqeqesha itesi sambini siyobhaptiza, andithi then uyobhaptizwa ngantoni?
Amanzi.
Xa ufuneka ubhaptizwe ngomoya ongcwele ayinguwo yakuye. Xa ufuneka ubhaptizwe ngamanzi funeka usuka apha uye emanzini. Xa ufuneka ubhaptizwe ngomoya ongcwele funeka uma apha uphakamise izandla uze yeyo. Xa ifika kumoya ongcwele iyashifta indawo. Iba nguye ngokosayo. Jonga. Xa ubhaptizwe emanzini siyema uwongqwele umfundisi wakho ndixoba ufundiswa ngutata abadala nazizinto rhwa sikubhaptize, andithi sibhabe sithi gamelo sonyango ongcwele andithi na sigqiba sibuyeke andithi
njengeli
fundisa ubhaptizile ubheke phaa. Ithi iBhayibhile uthi uJohane, yofina uthi uJohane ukhona umntu ozayo utsho ihlangane uthi mna ndindibhaptiza ngamanzi kodwa mandixelele ukhona
ozayo.
Awubhaptizwa umfundisi wakho xa ufikwa kuleta mna ndingumalusi kodwa ndingumalusi ogcinisiweyo ngesilungu beza nto ndiyi-under shepherd, ndingumalusi ophantsi kwamalusi. Xa kafunekwe ndiwubhaptize emanzini mna ndiwubhaptizwa nje manzi ukubhaptiza ndiwufake emanzini ngoba ndiyi-under shepherd. Kodwa xa ufike ngomoya ongcwele ndiyasuduka ukuze umalusi
wokwenene
abasibhaptizwa umoya ongcwele ngumntu. Ubanjwa nguye
ngokwakhe
uthi uzandibhaptiza. Ebangcwele asinayo indawo. Okay, asinaswimming pool yokugcina umoya ongcwele ezinto iswimming pool zozogcina amanzi. Xa ufikelela kumoya ongcwele iba nezungu
kwayo.
Thina ungasijongela phantsi ucinge fana uba sifana nabantu bonke. Thina sabhaptizwa nguyesu uqobo lwakhe wasifundiswa wafulela umoya ongcwele wawenkosithoo. Xa ubhaptizwa ngamanzi siyakufaka wawugabuphakama ndithi wawugabuphuma ndithi ngoba ubhaptizwe sithi. Kodwa xa ubhaptizwa uyesu ekubhaptizela umoya ongcwele one akakubhaptizi ngale ndlela thina sibhaptiza ngayo, akakulalisi akavusi ngoba sesiyenzileleyo eyakhe into ngoku uyavula.
Ewe nina kana leyo lilali ayinasingxangxasi leyo lilali leyo lilali ayinasingxangxasi
uya nengqushwa saka sowukhapha engqushwa saka sifunda uhlamba
What you are going to do? So that's the other one. See how bad it's doing. I see. I'm not the type of person who has a job. I'm going to get a morning. We're going to do what we're so bad design. I got 5 months in a regular job. We're going to go down and get a coffee. We shower. You must ruin it. I'm a shame.
Yeah.
I'm going to go. We are so kind of happy. Wash the mold. Let's go. Tell you.
Yeah.
C'est la main tout de suite, mon wesh-le,
moi!
Amen. Yo!
Ya!
Hey, Tina, c'est la chèvre!
Ya!
C'est la chèvre, mon titre!
Yo!
Yo!
Au
fond, mon nante!
Ya!
Tchou, mon gaillasse! Tchèvre! Coulez la papa, quand tu vas me souper! Coulez la! Alliance était en bonne zone, mais ok, alliance était dans cette zone.
Je suis fier.
Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je and he pose and you
shit.
Get on in the drop I ask for. We have such a character. What on your mask and I mean? And I'm shelly. To look at about a shell wine. And to celebrate that day, Jabim Tazan, about the shell of Tito, to share some millions in Papa. Somebody's like a mother's not way. I got a shell of Tito. We shall have one. That's why I want to show my license not well. About my head. What's the idea? I'm going to go to the hospital. Did you know I'm 90-10? No, I'm going to go. They kept baptized right now. I'm going to fill up soon.
Yeah.
I'm going to tell you. Now there is sooner than food. Because I want to get my job, to my mama, my own food. Now there is food, come to share. Do you want it? Full of people. I'm full of my little school. I'm full of my love to one. You need people. Come fully join us. Yes. Come to father. Pants and join us. I was
shaking.
Jesus. Go! Hi. Go back. We are going to go.
Ushanga na Yesu, ever Yesu fukiri. Sisi story si 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 ma, Yeah. Our peace.
And receive the power. As they are available, Laman. Unga, you feel like you see this one who call you without the power of the Holy Spirit. A man that I'm going to remember to use for Tandig. Men to use for Tandig. As we sing this one, we're not the trophy of salvation. Man that I'm going to remember. I want to come next 2 days. Let's soon.
Yeah.
Who just can never take a little shovel and I move back and you dead.
Yeah.
Amen.
Come in your night.
Amen.
Man, I want to come to my
corner.
It's a prayer. He will never leave us over. Get us shamed.
Yeah.
Holy Spirit. And I will tell you, come here. Of the Holy Spirit.
Okay, watch for me. It's a very one of my 80. Welcome, Holy Spirit. Yeah, I'm going to put you. What I said about you, man. Utiquayas, my young England, a palate one, and everything that I have, it will be welcome. Holy Spirit. Come in now, and I will clash. Utsiba, Ulok Shaba, I am the England Shaba. The Lizzie's in your son, and I want to know my count. I need the power.
Yeah.
He need the power of the Holy Spirit. The man be Jesus, the Son of Sako, and shower me with your presence. You the fool who call about the premium. My mind move. Still no move, Avant. We need the atmosphere of the Holy Spirit. A man shall come home. Fill me with your power. Come to what you say, Alan. Yes, Lord. Yes, Lord.
Jesus.
Yenza lo local indawo yengxoxo. Holy Spirit. Touch us with your power. Swabe inkosi ngesandla sakho. Swabe umgcwele ngesandla sakho. Welcome, Holy Spirit. Uba ukhona lapha. You've never received the power of the Holy Spirit. Uyesu is ready to baptize you with the power. Just believe. Just Lord, please help me baptize me with your power. Fill me with your power. Baptize me with your power. Hallelujah. 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 Tell us when the year of the battle. This is our time. Tell us when the year of our time.